Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi kwigenekerezo rya gatanu rusama ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nshuti bakunze b'amakuru aca kuri radio aguruka. Ndabaramukije abandi nabo ndabahaye mwiriwe. Uyu ni wa mwanya wo kubashekereza amakuru twabateguriye, ayo nayo ashimikiye kuri izi ngingo. Imbonera kure zo mu ntara ya Kayanza ngo zirarambiwe no kwama zihabwa inyigisho za gisirikare kandi zishonje. Izo nyigisho zikaba zitangwa ku minsi ya kane, zigatangwa n'abahoze ku rugamba ariko bahurikiye mu bugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mugambwe ngo nta kindi urondera atari uguta igihugu mu kaga. Muri aya makuru muraza kubikurikirana. Gufata imbonerakure zishe izindi mbonerakure bifatwa n'abanyagihugu nko gusamazwa n'intwaro ya CNDD-FDD ngo ubutungane mu Burundi buriko bukora. Ibyo bikavugwa n'abanyakayogoro mu ntara ya Makamba ngo kuko n'abanywanyi babiri ba SNL baheruka kwambugwa amafaranga yabo n'imbonerakure, ngo nibo bapfunzwe. Izo mbonerakure nazo ziraramangiye. Abigisha bakuwe mu ntara ya Mwaro bakajanwa kwigisha mu ntara ya Kayanza, basaba umukuru w'igihugu kubafasha bagasubizwa gukorera hafi imiryango yabo, ngo kuko agashahara baronka ntigashobora gutunga ingo zibiri ku mwigisha umwe. Aho bigeze abo bigisha ngo basigaye bagenda kwigisha ataco basamuye. Intererano z'umugambwe CNDD-FDD zagenewe kubaka ibiro vy'umukuru w'umutumba ziriyamirizwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Butezi wa komine Giharo. Intwaro ya CNDD-FDD ngo ikwiye gusezererwa. Nayo mu kambi ya Nduta iri mu gihugu kibanye ca Tanzania hazindutse habomogwa utuzu tw'impunzi. Impunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi zivuga ko zidashobora gutaha ico zahunze mu Burundi kitarahera, ngo zizemera kubika irambo muri ico gihugu. Aya makuru muyashikirizwa na Dondo Dyumbazumutima. Mu buhinga bw'ivyuma hari Gisrene Manirakiza. Idonido inyuma y'akanya gato kazi.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
None wowe uri kutisara ugonda konde. Uvuga datanguri cyugakiza. Wowe uri iki? Uri Murundi, uri umunyamahanga, uri umukoroni, uri Lusiferi, uri inde. Iyo uri kurarenganya abantu, icyo uracyibaza, ejo uzajya he? Mbega abana bawe bo uri kurahemukira, wewe uri kurarenganya abandi, ejo uzojya he? Umuryango wanjye bawo bawubona gute? Wewe abantu bakubona gute? Ibyo kutabyibaza.
Nta komine nimwe buzemo n'imiburi iburi abantu 50 bariko bararira. Barizwa ari iki gutunga?
Nukuri ni mwisubireko.
Mbwira umukuru w'igihugu wacu iki?
Nukuri ni mwisubireko.
Wogira iki? Uru na cyane cyane uzirikana neza icyo ujejwe. uzirikana neza icyo jeje ugatusanga bose bariko baragira umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwenegihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira icyo gihugu nticyahere kandi adakwiye gutungana icyo gihugu cyitwa ngo iki yumvire ndagenda mu komini nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise n'ikibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubu ntukironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize ubukene bwose rero ubona dufise nturondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima mugabo byose tubihereza mu bacamanza abantu baratunyuye
amategeko y'uburimi uko murayeho nyanga mwitwa ba magistra
amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere y'uko ndira reka mbategereje ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzota mbeba kandi niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birera igihumbi mugabo ariwe n'abantu badashika n'ibihumbi icumi
n'ukuri nimwisubireko amategeko y'uburundi mwebwe mugiye yo gutunganiriza abandi nimwe muri kumure yaho nya
nibyo mwabonye namwe ngiyene umugambo umwe uzananye igitsure wa mutu burundi mu manga
ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ntango zano makuru hari umwe mu mbonerakure zo mu ntara ya Kayanza yabwiye radio Haguruka ko we n'abagenzi we ngo barambiwe no kwama bategekwa buri munsi wa kane n'uwa gatandatu gutonda mu nyigisho za gisirikare bahabwa na bamwe mu bahoze mu gisirikare ariko basubijwe mu buzima busanzwe bari mu mugambwe CNDD-FDD iyo mbonerakure ikaba yavuze ko ikibababaza gusumba ibindi we n'abagenzi we ngo n'ibihiri binini binini bikorezwa kandi n'inzara ibarembeje rimwe na rimwe ngo bakaba baba barayo bose ibyo biri uko mu gihe izo nyigisho ziriko ziratangwa mu gihugu cyose ibiriko biriyamirizwa n'abanyagihugu ku mugambwe CNDD-FDD urondera gusubiza igihugu mu kaga inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi
nkuko twabyiganiwe n'umwe mu mbonerakure zo muri zone imwe mu mazone agize komine y'intara ya Kayanza yatubwiye ko we na bagenzi we ngo barambiwe no kwama bategekwa buri munsi wa kane n'uwa gatandatu gutonda mu nyigisho za gisirikare bahabwa na bamwe mu bahoze mu gisoda basubijwe mu buzima busanzwe ariko bari mu mugambwe CNDD-FDD iyo mbonerakure ikaba yavuze ko ikimubabaza gusumba ibindi we na bagenzi we ngo nibihiri binini binini babikoreza muri ibyo bikorwa by'izo nyigisho za gisirikare ngo kandi muri iki gihe inzara ibarembeje yamenyesheje ko rimwe na rimwe ngo hari n'igihe baza muri ibyo bikorwa baraye ubusa kubera kubura ibyo gufungura biturutse ku bukene barimwo iyo mbonerakure ntiyagejeje ngaho gusa yabwiye radio Haguruka ko twokora uko dushoboye ngo dutere akamo abanyagihugu bagabe ngo kuko ibyo babwirwa muri izo nyigisho byerekana ko igihugu cy'u Burundi kigiye gusubira mu kaga k'intambara bidatevye akaba yanavuze ko naho batabatomorera muri izo nyigisho ngo ico bamenyesha n'uko bokwiga n'ingoga izo nyigisho ngo kugira ngo mu minsi iri imbere bashobore kuronswa ibikoresho bazokoresha mu kazi kabo kadasanzwe ngo ko gukubura abantu bose baboneka nk'intambamyi mu matora y'abashingamateka y'umwaka w'2025 ngo hamwe no mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2027 akaba yavuze ko bategekwa gukora cyane muri uno mwaka w'2022 kabiri ngo hamwe n'umwaka w'2023 ngo kuko mu mwaka w'2024 ngo bazoba bageze kure mu gukuraho intamba myizose ivyo iyo mbonera kure yo mu ntara ya Kayanza yatubwiye ku makuru tumaze kuronka nuko biriko birakogwa mu ntara zose no mu makomine yose bigize igihugu c'u Burundi mu yandi makuru uruganda rwa radio Haguruka rufise nuko abatari bake muri izo mbonera kure bafise ubwoba budasanzwe bw'izo nyigisho bariko barahabwa ngo kuko batinya ko mu minsi iri imbere bashobora gutumwa kwirukanga ku babanyi babo n'abagenzi babo ngo babagirire nabi ngo bigaheza bikazoba kwegera karambaraye muri kazoza abanyagihugu nabo muri rusangi muri kino gihe bakaba biyamiriza ivyo bikorwa biriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD ngo urondera gusubiza igihugu mu kaga bakavuga ko nimba bimeze gutyo abarundi ngo bari bakwiye kuhagabira kugira ntibazogwe mu mazu yabo ngo mu gihe umugambwe CNDD-FDD woshuhuririza mbonera kure ku banyagihugu abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka bagasaba ko radio Haguruka yofasha mu gushira habona ico gikorwa kibishe ngo kugira ngo barabe ko umukuru w'igihugu yogira ico afashije ngo mu guhagarika uwo mugambi mubi
Jeanette Kamikazi arakenuye kuri iyo nkuru ngo nibihendwa abana ko ubutungane mu Burundi buriko buhana imbonera kure zirikwa ziragandagura abantu canke zibakorera amabi atandukanye bishikirizwa n'abanyagihugu bo muri komine Kayogoro intara ya Makamba inyuma yaho bumviye ko umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Ngozi ari mu bafashwe bagerezwa kwica imbonera kure Bernard Nsabimana yo muri iyo ntara nyene yamara imbonera kure ikorera mabi abanyagihugu bo muri komine Kayogoro ntizikomako leta ya CNDD-FDD ngo ikoresha ka mwana wa mama ivyo navyo ngo ntaho bizoyishikana kuko idatwarira abarundi bose inkuru na Abele Nzambimana
Musafiri niyo nkuru atwara imbonera kure mu ntara ya Ngozi umumotari yagendesha ipikipiki yiwe bwite n'umuforoma w'Ingozi barapfungiwe mu gace k'iperereza mu gisagara cya Bujumbura bakurikiranwa ku cyaha cyo kugandagura imbonera kure Bernard Nsabimana yo mu ntara ya Ngozi nyene icyo gihe hari mu ijoro ryo kuwa kane Ruhuma 2022 imbonera kure Bernard Nsabimana ikaba yishwe inizwe nyuma yo gukubitwa amahiri menshi na Musafiri niyo nkuru arongoye imbonera kure mu ntara ya Ngozi afatikanije na mugenzi wiwe yitwa Gerare na umvukiye amakuru ava Ingozi amenyesha ko mu gihe cy'isaha zine z'ijoro imbonera kure Musafiri yahamagaye kuri telefone imbonera kure Bernard Nsabimana ishyitse aho bavuganye ko bahurira Musafiri hamwe na mugenzi wiwe Gerare na umvukiye baciye bamutwara muhira kwa Musafiri baramukubita baramunoza bamaze kubona ko yanogejwe n'amahiri ngo baciye bamuniga bakoresheje umugozi iryo bararihejeje gukogwa Musafiri yaciye ahamagara umumotari yikorera araheza yuriza ikiziga cya Bernard Nsabimana bacyicarika hagati nk'abatwaye umugwayi mu bitaro ubwo rero haraheza indwi zibiri abo bantu bose uko ari batatu bahagaritswe n'igipolisi kigejwe iperereza niko kubajyana kubafungira mu gasho kigendereza i Bujumbura abanyagihugu bakaba babona ko leta ya CNDD-FDD yigirisha ngo irikirafata n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi ibyo ngo bikora kugira ngo isamaze abantu ngo ubutungane mu gihugu buriko burakora ibyo muri uko mu gihe mu ntara ya Makamba komine Kayogoro zone Bigina umutumba Nyantakara imbonera kure zishika kuri 15 hamwe n'umukuru w'umutumba Faniwer Ndayishimiye baherutse gutega umutego abanywanyi babiri b'umugambwe Senere bakabambura ibihumbi birenga amajana 300 by'amarundi ubu baracyidegembya ahubwo bene kwibwa nibo batawe mu mvuto abanyakayogoro babandanya bavuga ko ibyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakora atahuza ubushikana cyo kimwe n'abanyagihugu bagowe abategetsi barorera
Abele Nzambimana nawe tumukengurukire kuri iyo nkuru abigisha bahinduriwe aho bakorera bagakogwa mu ntara ya Mwaro bakajanwa gukorera mu ntara ya Kayanza baratakambira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye babafashe basubizwe aho bakorera kera hafi y'imiryango yabo abo bigisha ubu baragowe cyane kuko ngo gutunga ingo zibiri muri kino gihe ngo sicoroshe kandi ngo nitike ryo kwiyunguruza iyo baramutse bagiye kuramutsa imiryango yabo ryaduze cyane ku buryo bataha mu gihe cy'akaruhuko gusa naho nyene bagataha umutima utari munda kuko batatu baba bafise baserukana imbere y'imiryango. Ikindi kibangamiye abo bigisha no gutonda ku kazi badafunguye kubera kubebura ngo basanzwe bahembwa inteca ntekize. Utwo baronse baduciyemo kubiri tugaheza tukababana duke. Abo bigisha bakaba bababazwa n'ukuntu bituye ubushikiranganje bw'indero mu kubwandikira babusaba gusubizwa aho bahora hafi y'imiryango yabo. Ngo ariko umuvugizi ubwo bushikiranganje akaba aherutse kumenyesha ko makete abo bigisha banditse mu ciri heze bayasomye bagasanga abasavye guhindurirwa basavye kuja mu bisagara nka Bujumbura na Gitega. Ivyo bobo bamerera kure baguma batakamba ngo batunganirizwe. Nyamara hariho bamwe mu banyagihugu bazi amaborogo yabo bigisha bamenyesha ko leta ya CNDD-FDD irangwa no gukoresha igikenye itabazwa gushira imbere umwumvikano. Bakagira amakenga ko Barisito Ndayishimiye ashobora kutumva amarira yabo bigisha. Tumira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Haguruka Barundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari. Zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Barundi kandi mukomeze n'abandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro. Dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza.
Abanyagihugu bo ku mutumba Butezi komine Giharo intara ya Rutana bariyamiriza intererano z'agahotoro bariko barakwa aho bivugwa ko arizo kubaka ibiro vy'umukuru w'umutumba. Umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko ariwe ari ku isonga ryo gutoza ayo mafaranga. Abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD yosezeregwa kuko umugambi wayo ari wo kunonoza abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene. Inkuru twateguriwe na Aline Munezer.
Vensa Butoyi, umukuru w'umutumba wa Butezi muri komine Giharo intara ya Rutana, niwe yagirizwa n'abanyagihugu ko ariko yegeranya intererano y'amafaranga bivugwa ko arayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba. Ibyo uwo mutware ngo akaba abifashwamo n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharo azwi ku izina rya Renova Hakizimana. Nk'uko amasoko ya radio Haguruka aho ku mutumba wa Butezi yabishikiriza, uwo mukuru w'umutumba yategetse buri rugo rwose rw'abanyagihugu biri imizi gutanga amafaranga 5,000, 7,000 ku rugo rurimwo umuntu umwe akora akazi ka leta, amafaranga 10,000 mu gihe umugabo n'umukenyezi wiwe bose ari abakozi ba leta, hamwe n'amafaranga amafaranga ibihumbi bitandatu ku bakora mu mazu yo kumweramo imishatsi. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu avuga ko ingo zishika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu arizo zimaze gutanga iyo ntererano igera ku miliyoni mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi. Ibyo biruko mu gihe n'abaremaze gutanga ayo mafaranga ngo batangajwe no kubona umukuru w'umutumba wa Butezi Vincent Butoyi hamwe na Siriyake komeza urugendo umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD akaba ari no mu nama mpanuzwa jambo wongera kugaruka gutoza ayandi mafaranga igihumbi n'amajana atanu kuri buri rugo. Abanyagihugu bakamenyesha ko mu ntumbero yo kubatera ubwoba uwo Siriyake komeza urugendo yahaye akazi na kubuhizi mukora umbone umukuru w'umutumba Butezi Vincent Butoyi. Aho ngo hakaba hoba ari mu ntumbero yo kugira ntihagire uwacutse agatima ko kwanga gutanga ayo mafaranga mbere abo banyagihugu bemeza ko atamuco urimwo mu ikoreshwa ryayo. Bakagize rero Renova Hakizimana asanzwe ari umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharo kuba bifisemwo uruhara. Abanyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD yosenyugwa kuko umugambi wayo ari uwo kununuza abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene.
Aline Munezero arakoze cyane. Impunzi z'Abarundi ziri mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania nubu ntizihengeshanya gutabaza kuko zibandanya guhohoterwa bikomeye aho zisanzwe zituye. Aho ni mu gihe kuri uno munsi igenekerezo rya gatanu Rusama 2022 impunzi zo mu kambi ya Nduta zazindutse ziterwa n'abapolisi bafatikanije n'abasongosongo bababomagurira ko utuzu twabo. Izo mpunzi nyene nubu zirarahira zikarengwa ko uko zofatwa kose zizemera gupfira ku gataka ka Tanzania hakwita kw'icumu ngo zije gupfira mu gihugu c'u Burundi. Inkuru twatohorejwe na King Blaise Iranzi.
Mu bucagucagu buno munsi niho izo mpunzi z'Abarundi ngaho Induta zavyuka zugarijwe n'abapolisi bari kumwe n'abasungusungu bose bitwaje bihiri n'inkoho. Ubwo nyene baca birara mu tuzu tw'impunzi zidandarizamwo guhera muri zone ya 10, 17, 18 na 20 barabomagura atacamira nk'uko vyiganwa n'iyi mpunzi twayaze iri ngaho muri iyo kambi ya Nduta. Izo mpunzi rero zikabibona nk'agatotezo kadasiba gukogwa na leta ya Tanzania ifadikanije na leta y'u Burundi kugira ngo bazomore zitahuke ku nguvu. Nazo zikavuga ko zitarota zihunguka kuko ngo n'abahungutse baca basubira guhunga. Nyampunzi nyene zikagirwa ko zitera kamo leta ya Tanzania mu kuvuga ko nimba koko iyo leta ya Tanzania ishaka gufasha leta y'u Burundi yarikuye kuyihanura ikaja mu biganiro n'umugwi uyigwanya kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi haboneke icuka ciza bose biyumvamwo hama nyampunzi ziheze zitahuke kugushaka kwazo. Nayo abandi Barundi baba abari hanze y'igihugu canke abari mu gihugu hagati bakaba bababazwa niyo ngendo y'igihugu cha Tanzania yo kwamitoteza izo mpunzi za sindaro kugataka kico gihugu. Bagasaba ababishoboye bose guhagararira agateka k'izo mpunzi zisa n'inzigeramewe muri no minsi muri ico gihugu cha Tanzania.
King Blaise Iranzi arakenuye cyane na wenyine kuri iyo nkuru. mwakoze kuba mwadukurikiranye njote bakonze bamakuru mutegurirwa n'uruganda kwa radio Agoroka. Ayo twabateguriye uyu munsi naha arangiriye. Ndasubiye gukengurukira abamenyesha makuru bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Nibagiye uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Nanje ndabikebanuye. Musigara mahoro na gahwane na ubuta
bakomba kurya ibyo batariye bakomba kugesa ubwo batabije
Haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi.